werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda pass makombre wobumbulu pass makombre wobumbulu pass makombre wobumbulu werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa fota inkunzi kababa fota inkunzi kababa fota inkunzi kababa fota inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa fota inkunzi kababa fota inkunzi kababa kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa kukona bathi mayibulawe inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa fota inkunzi kababa fota inkunzi kababa lento yenzayo asithandi siyaizonda werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda werepi lento yenzayo asithandi siyaizonda pass makombre wobumbulu pass makombre wobumbulu pass makombre wobumbulu werepi lento yenzayo asithandi inkunzi sifohlile inkunzi sifohlile inkunzi sifohlile inkunzi sifohlile ibone besimbuluzela ubumbula sibufuni ubumbula sibufuni thina ubumbula sibufuni ubumbula sibufuni thina boso shila moya inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa hayi sozibulawe hayi sozibulawe hayi sozibulawe hayi sozibulawe boso shila moya inkunzi kababa boso shila moya inkunzi kababa.